Hello guys, mugire umunsi wa gatanu mwiza reka makuru yacu tuhera mu gihugu cya Espagne kukimenyesha makuru sport cyangwa Diario Sport kitubwira kiti Neymar Junior yinjiye muri campaign. Akaba Neymar Junior abakandida arimo barituza kuzoyobora FC Barcelona barimo baremera yuko umwe wese avuga ati ninatogwa nzobazina Neymar Junior. Akaba babaye ikibazo kabisa buri mukandida yemera gutanga Neymar Junior. Akaba yo umusatirizi wa Paris Saint-Germain ashobora kugaruka muri Barcelona hafi tuzi. Reka turindire kandi tubwira yuko amatora wa perezida wa FC Barcelona mushasha azwi nka soja 41 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2021. Akaba ikimenyesha makuru mu Deportivo cyo kitubwira kiti Memphis Depay akunda FC Barcelona. Uyu musatirizi wa Rio akomeje kugaruka mu itangazamakuru muri Espagne aho FC Barcelona ishobora kumusinyisha mu kwa mbere nyuma yaho Ansu Fati agiriye imvune ariko Barcelona ikaba yaramwifuje cyane mu iyi sama irangiye ashobora kuyizamo nk'uko nawe aheruka kubitangaza avuga ati Barcelona hano mwatoye yipfuza ati ni umwe mu guya mbere ku isi. Akaba kandi kinatwe kubisuka amatora ya perezida wa FC Barcelona ateganyije tariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2021 nyuma yaho batumwa watangiye imihoho. Kimenyesha makuru AS cyo muri Espagne kitubwira kuri Real Madrid ko yipfuza aka gasore gakina hagati k'imyaka 20 gasinzwe gakina mu gwa Salzburg gasore kabisa ko mu gwa Salzburg kanyahongria k'imyaka 20 gasanzwe gafise agaciro k'imyaka 25 z'amayero Madrid irimo irakipfuza kakaba kitwa Dominic Szoboszlai. Akaba umusore yari yanafashije Hongria kwitabira ere yo mu mwaka uza kabisa Madrid irimo iramurabira hafi. Kimenyesha makuru Marca kigaruka kuri Toni Kroos kigaruka ku majambo rero baganira n'icyo kimenyesha makuru aho kivuga kiti Toni Kroos yavuze ati nyimba dushaka gutwara ibikombe tugatwara ikintu runaka mu mwaka ati dukeneye gukora improvement gukora amelioration. Akaba ari Toni Kroos ariyo majambo yagarutse kuri andi majambo menshi menshi ikiganiro kinini bagiranye n'icyo kimenyesha makuru Marca aho rero Toni Kroos ari mu rwiserukira rw'igihugu w'Ubudagi bitegura urukino bazikina na Espagne mu ndwi iza. Andi makuru rero guys reka mbere ndababwire ngaha mu Burundi rero aho rero CAF yatanze uruhusha guko Mauritania urukino ruzobaho sinama mu rugamba kuri wa Mungu senkani pulse z'abafana zo kwinjira mu kibuga. Akaba ari inkuru nziza cyane kuba fana we ntamba mu rugamba n'abarundi muri rusange hamwe n'abakinyi batazotamba birorera kuri wa Mungu mu rukino bazo kandi mu kwa Mauritania. Akaba kandi nkiri ngaha mu Burundi umunyereza wa Young Africans murazi yuko ari umurundi Kaze Cedric akaba ariwe munyereza yatowe nk'umunyereza w'umwaka muri Tanzania nyuma yo gutsinda inkino zitatu akanganya rumwe rwa Simba muri uku kwezi kwa cumi amanota 10/12 kabisa. Great work, congratulations coach kabisa. Kaze Cedric yakoze akazi keza akaba ariwe yatowe nk'umumenyereza w'umwaka mu gihugu cya Tanzania umumenyereza w'umwaka umumenyereza w'ukwezi kuri 10 mu gihugu cya Tanzania kabisa. Akaba yemeye andi makuru yiwe aravugwa Mesut Ozil yinjiye muri saga ya Aubameyang na Toni Kroos. Aubameyang na Toni Kroos amaze iminsi baterana amajambo. Kroos mu minsi heze yakoranye ikiganiro kimenyesha makuru runaka bamubaje kuvyereka uko yishimira uko abakinyi bishimira ibitsindo batandukanye aje kuvuga ati ukuntu Aubameyang yishimira igitsindo ni ibintu by'ubono ni ibintu atakintu bisiguye ati ni ibintu nyine bitanabaho ni ibintu by'ubujuju. Icyo gihe Kroos yanavuze yuko nina n'ukuntu na celebration ya Griezmann nayo atari nziza. Aubameyang ku munsi w'ejo yaramwishe aravuga ati Toni Kroos ivyo bintu yagiye kuvuga kwanza ndibaza niwe yabivuze by'ukuri aho majambo ari Kroos yayavuze batira na majambo kabisa. Kroos akaba yari yakritise Aubameyang avuga ati ivyo bintu byo guselebra ukishira mask mu maso wizibira ivyo ni ibintu by'ubono by'ubwana biraho. Aubameyang akaba yari yamwishuye ku munsi wese avuga ati Kroos untahure neza ati binabikoze ndabikorera umuhungu wanje ati sinzi we kuna afise abana ahubwo ndabikorera umuhungu wanje ati kandi nzokongera ndabikore. Kroos nawe arongera aramwishura avuga ati ndavise abana oba vise batatu ati vise batatu kabisa. Abona yuko ari nko muri batu zimaze zagenda zitemera kuri Twitter uyu munsi Mesut Ozil akaba yavyifanzemo aravuga ati yandika kuri Twitter yiwe aravuga ati mbego kwishimira igitsindo kwiza wati celebration nziza kabisa acha taginga Aubameyang kizuto ziri yashikiye teammate we Aubameyang aho gushikira Toni Kroos baze bakina mu gusubira kagiho gubu dag mandi makuru Heung Min Son akabatuye nk'umukinyi w'umwaka w'umukinyi w'ukwezi kw'icumi mu Bwongereza nyuma gutsinda ibitsindo bina kanatanga mpasa na yavamo ibitsindo muri uko kw'icumi muri Premier League mu kumenyereza w'ukwezi ari Nuno Espirito Santo wa Wolverhampton mtoni nyuma nawe yuko igenza neza myande makuru yari waravugwa guys ni menshi Neymar Junior akaba yavuye mu gusohoka gihugu wa Brazil nyuma yo kugira akabazo akatezwe kino kino kwa Venezuela na Uruguay mu ntuzo kuri ikombe cy'isi hari muri CONMEBOL muri America yepfo tukuri kulizo nkino nyene Leo Messi yongeye gufatwa amashusho ku munsi w'ejo abwira umumenyere umuhagarikizi nabi hari muri kino Argentina ya kinyamwe gwa Paraguay Messi yabonetse abwira umuhagarikizi avuga ati urimo yatwibuturenganya urimo uradufata nabi hari nyuma rero yaho Messi basigitsindo ciwe cyo kuha intsinzi Argentina muri kunamwe barangana na gitsindo kimwe kukindi Messi yidoga kabisa abantu bavuga bati ibi nibiki Messi ashaka yongera agaruka ahagariko yandi mezi atatu adakiri ni mugusore kiragiho akaba ari kabisa Leo Messi bitamworoheye mu makuru ya transfer yura avuga guys akaba ari menshi kera nyine kuri Leo Messi ngo ingingo yo kuva muri FC Barcelona hari confirm ijana ku ijana ngo icari indiriye ni kurindira karaba perezida wa FC Barcelona mushasha azotogwa nyuma yaho Bartomeu atangiye imihoko akaba arazo murindira muri uku kwa mbere murazi yuko amatora tigari ni tariki 27 z'uku kwa mbere muri na 2021 tukuri kuri Leo Messi kandi ngo FC Barcelona itegerezwa ku muri miliyoni 63 z'amayero za royalty kumasezerano yasinye muri 2017 Messi muri 2017 yasinye amasezerano yo guhinga amahera atendwe muri FC Barcelona ariko anajamwe option yo kuvuga yuko izo muhakaganuke ka royalty nyene ko kutayihemukira akiyankisha amahera menshi akayigumamo ko kuyigwana ko itegerezwa ku mako kaganuke Barcelona ikaba yamwemerera kagaruka k'imiliyoni 33 z'amayero ikaba imaze kumuha 33 z'amayero muri Gremis ategura kuyivamo n'icyo aramuka yibaye mu mwaka uza Barcelona itegerezwa kumutekereza indi 33 z'amayero z'uko atayigambani akayigumamo ayayayaya aba bastari bacu kabisa tukiri ngaha muri Espanye ne Sergio Ramos arama kura fuwa n'ikimenyesha makuru El Chiringuito ikaba 8% aziva muri Real Madrid Ramos amwasaba Florentino Perez na Real Madrid amasezerano y'imyaka ibiri ariko hariho kutumvikana ariko kandi hari n'amakuru aziye gusohoka ubonye navuga yuko ibiganiro barimo barakura na Perez mo biracamwo ku munsi wa mbere bashobora gutangaza ko Ramos agumye muri Real Madrid bamuhaye andi masezerano asoba ari inkuru nziza kabisa ku bafana ba Real Madrid barindiri iyo nkuru ubona ko Ramos asigaye ari umwe mu bakinyi ewana Real Madrid ihagaze ko murabibona mu nkino yari gwirakina yatakinye ko kibaye ikibazo myandi makuru nyine ngaho muri Real Madrid ngo nuko Gareth Bale akazurangiza umwaka w'intezi muri Tottenham azoshe yisubiramo ngira cyangwa ufise ku iki cyo kabisa yacamo na nk'umukinyi wa kamaro wayo myandi makuru ya transfer yavuze mu gihugu cy'u Bwongereza nuko Arsenal, Chelsea, Tottenham ngo yose muri fuzu mu nyugere wa Bayern Munich Jerome Boateng nyuma yahabwiriwe n'uwo mugu yuko ajyanye amasezerano aso habwa mu yandi makuru kandi ngo Chelsea ngo irimo iritegura gutanga ubundi busabe kuri muri West Ham kuri Declan Rice mu kwezi kwa mbere nyuma yahubwiye atonze mwisa mwa bwonse bwanswe n'uwo mugu ku yandi makuru ngo Manchester United ngo amaze gutegura neza ira forma bien ubusabe itegura gutanga muri Juventus kuri Cristiano Ronaldo iyi nkuru kabisa usanga ari iyo bitanga ubwo bivuga mu mashamba ariko inkuru burya vyoranga kisa nagiye ntu reka turindire ati Juventus nayiri tayari kumutanga ati nk'ubu yonanirwa kubahisha Champions League mu uyu mwaka kandi nicyo bamuzaniye Juventus iteguye kumutanga ariko kandi ikamenyesha makuru ya Sport kivuga yuko Cristiano Ronaldo naho Juventus ipanga kumutanga ngo wewe nta magambo afise wo kuyivamwo ashika kuyigumamwo tabi kintu rimwe arashaka ubu nuko yo muhaye andi masezerano ibintu bizoherera he mwende mkuru wa transferi ngo ente kdomira yifuza kusungishi msatizo wa Chelsea Olivier Juru mgeri vipuri bandanya kufuwa kuri David Upamecano nyugari wa Leipzig imajia wa defansele bayo bonsu wa girie mumfune kikabikibazo kuri Klopp asigara nye nyugari umegusa Joel Matip abandi basi wali mumfune ikiwazo kabisa kitoroshe kuri Liverpool tuku kuzi yabazo nyine kuri Liverpool kwa Mohamed Salah Egyptian King yatuwe COVID ya disnefu ayayayayaya Liverpool DC na Klopp wabandanya guhura nibi baso imeo kugirisha imvune nyinshi kwa defansere Mohamed Salah hari ari muri Egiputa mugusoro kagi kwa Egiputa watangaje yuko amutoye COVID ya disnefu ikibazo kabisa kitoroshe kuri Liverpool Miande makuru kandi kuri Real Madrid iye gusaba bakinyi bayo kubo kugabanya umushahara pa wabo kandi uwo mugu ntugwe mu bibazo by'ubutunzi uri mu ratezwa mu niki kizazo cha COVID disnef coronavirus mugiye kandi miyandi makuru nyuma yo musu umwe basi nivusa yuko yihenze gare Neymar amafaranga menshi imose miliyoni 10 z'amayirati ya dusubize twasanze twari henze Neymar yemeje yuko atahubwo Barcelona ya chafiti izindi miliyoni 44 z'amayero ati vyivuga na isubiza 10 miliyoni bihenze atabwikuye 10 zo kahan 4 miliyoni d'euro ya sigara niji ibintu vya Neymar kabisa na Barca kuva yivamwo bikira kajagari ubona yuko nituziyo bizoherera kabisa miandi makuru ngumu kwa Sevilla kabale waranse ubuse bwa Manchester City kugasore kabo ka Jire Kunde nyugaro mwiza mu vyukuri akiri muto mu France City kabo yara mwifuje muri sa matiko Sevilla bateri ndobo yavuga ati wapi ntibikunda ikabale yacisinyisha Ruben Diaz bavanye mu mugwe wa Benfica akabale guys miandi makuru ku mwezi wejo haheze ni hamatsinda yabaye completed ya Ero yawe na mirongo ibiri ariko izuba mu mwaka uza iracitwa ero ya 2020 banagumisha iryo zina ariko iza muri 2021 akora amatsinda ari ejo rero twamenye indi migwi ine yujuje amatsinda atari bwuzure akaba umugwi wa Slovakia cyangwa igihugu cya Slovakia cyakatijitike n'umugwi wa Macedonia y'amajyaruguru nayo yakatijitike n'umugwi wa Hungary wakatijitike hamwe na Scotland iri mu bwami bw'Ubwongereza cyangwa Ecosse kina mwaba kinye wa Robertsoni wa Liverpool wa Kieran Tierney wa Arsenal wa Scottie McTominay wa Manchester United kabisa wana huko alinga mwiku birimu vila zamura wa peti wa fisimano kabisa akano wa usitike akawalijo hikano wa jambere bitabiri ya rikomeye kuwa mwigumbe na matenchenda na milongichenda nomo nani kabisa wana kari lezishi makura wa basore akawale mwenyeshi makura ufijunga wa mwini Scotland wa munezero gusa kuma front page yavyo cyari vyishimo kabisa ikimenyesha makuru Sun Sport chongo waho nyene mu gugu cha Scotland kivuka kiti Lion mumalira kabisa yivyishimo nyuma yo kuronka rero iyo qualification ya Euro ati nyuma y'imyaka 2023 turindirije tugasiba amahiganwa 10 tukamali misi ibihumbi 8 na majanane na mwengu tatu niti tutuwa wala tuli munga hinda tukigie tuwa ronga itike kabisu na kari vzishi imo munga niki mnyeshi mwankuru chongo wanyina daily record kifuka kiti tulagaru tse nyuma yi mnyaka mwengu ngibili nita tu mnyeshi mwankuru wivuka biti tulabikoze ati elo ati zinizo nwali za elo zisubishe muli elo akawali Scotland yati nze kuliza penalty zitanu muri zine itsinda Serbia nyuma yo kunganya ibitsindo kimwe mu kindi mu rukino rw'19 abona kare byinshi mu by'ukuri kuri abasore mu ganga bw'Ubwongereza kabisa mbwe rero Hungary no yikarisye itsinze umugwa Iceland ibitsindo biri muri kimwe bitsindo biri byinjiye mu nota ine ya nyuma ariko ikintu kitangaje ni itsinda Hungary yaciyijamo mama yaciye mu itsinda ry'urupfu abantu bibaza ukuntu izovamo bakabibura ikaba yaciye mu itsinda rya F ririmo Portugal Ubufaransa Ubudagi hamwe na Hungary ibaze kuronka qualification ya Euro uyishashaye ukacugwa mu itsinda nk'iryo ubona kabisa kari nk'umuruzi numunezero mu mwanya umwe ukaca wongera kwabara mu bindi mwanya wubitse ko bigiye kuba akabare guys turangeze kuyifuti ya Leo Messi rimwe yavugishwa na batiri bake mukino akishandina nganje na palungisite kimwe mukindi akabalerewo Messi ifoto yaduze ewana akarumu pira wana no mpito muri ajatine bari kongo bakinana ya muravira tanga vuka tu mupeti nikiveje lukabisa ati leo Messi ari mubiki iyi foto ira kabari ya trendinze sana kumwe ngo kamenye uyu munsi mu vyerekeye mupira wa maguru. Guys, mugire ibihe vyiza, murakoze, Imana ibahe umugisha.